Alaska ani Wyoming kalatalaw bena u kan bɔ bi parti républicain ale tagacogoyaw kan. Cheney ka kulu bɛ sɔn ka na dasi bi a fadenmamuso fɛ ni ale kɔkɔrɔma donnen don ni Donald Trump ni o ye u ka sariya donso Cheyenne Harriet Hagman. Hagman ale kɔni y'i sɔgɔ kosɛbɛ kulu min sigilen don Donald Trump tɔgɔ la yaasa a ka se ka Cheney ko o ci ni kalata in na. Républicain caaman u sigiyɔrɔ la ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la u ye Cheney kɔni a mabɔ u la.
To ignore the ongoing violence against law enforcement, to threaten our constitutional order.
Ka sababuya kɛ a ka kɔrɔmatigɛliw ka ɲɛsin Donald Trump ma. GOP ni o ye républicainw ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ ye. U ka wasaden minnu bɛ u ka wasaden son filanan na. Yo a wuli ka bɔ a ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ sabanan na. Salon sisan Wyoming GOP mɔgɔw ani républicainw ka kulu min bɛ yen olu fana ye a mabɔ u la. Kulu dɔw fana sigilen don Trump kɔn na. In a for the country first PAC ni oye uka Adams Kissinger ni ale aluka wasaden ani Republican ka accountability project lusena kun be wulika jola ka nyini munte de mes la mo fan flashi fe nu ba fuma ko independent kanablanin kalatalau fe ani berebereton democrat kuka chini akokoroma do ni do kun laban nuna udigi kon tigalen do tarata don ale kalata jabu kan ale ni a y'a sɔrɔ a ka politiki siniɲɛsigi ko ale ni dɔw jigi b'o kan halibi. Alaska u ka kalata suguya dɔ kɔni bilala sen kan ni ale bɛ fɛɛrɛ dira Donald Trump kɔrɔmatigɛbaga dɔ ma ni o ye u ka wasaden Liza Merkoski ale bɛ sɔn ka kisi ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ka dimi ma. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dick Cheney ale ye u ka yɛrɛmajamu cikan dɔ lase mun tɛmɛna a den ka fangaɲini sira fɛ ko ni san 2046 la u ka jamana dɔfɔ kɔnɔna la ko ni ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu ma se ka sɔrɔ mun bi ni ka dankari u ka forobafɛn na ka tɛmɛ Donald Trump kan.